indoor water hyacinth. Imemeza lake kabisa. Wakati wa mvua tu.
Thank you.